Mandi bulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphulke lapha siphethe umcimbi ke osuka phaa ku-1000 umfana omdala edikida ke okanye thetha malunga ke nokudendwa ke kwaYusuf Maart phaa kwiqela lesizwe lebafana bafana nize nikhumbu into yokubana ke umqeqeshi lo webafana bafana umlomzana uHugo Pros le ndodanyana kwaMaart uthe wabeke uyayikhupha phaa kwiqela lakhe lebafana bafana qela elo ke lizawudlala imidlalo emibini yobuhlobo phaa kwiveki ezizayo liqobisana phaa neMozambique liphinde liqobisane phaa neAngola uthe wabeke uyamkhupha phaa uMaart uthe xa ebethetha ke yena ke uHugo Pros ethetha malunga noMaart wathi ke abantu abaninzi balapha eMzantsi Afrika bayamxa into yokubana ke bayayibona into yokubana uMaart i-performance yakhe umfana omdala ke zange ayiphakamiseke akayiphakamisanga kule season futhi ke akadlali kakuhle umfana omdala usothi ga ngoku uthi ke loo nto ibonwa nakuthathatha phaa kwiqela ke lekhaya izathu usuthi ke abantu abaninzi baphazanyiswa yilaa goal athe wabeke uyayikora ngapha kwesende yilaa goal ibenza ke abantu abaninzi bathathwa ngokungathi kuMaart ke bekumele uba ke unepositiin phaa kubafana bafana uthi ke yena uHugo Pros akakabikho ke elungelweni lokubana ngadlala qela lesizwe ke le ndodanyana ke yakwaYusuf Maart uthi performance yakhe ke iphantsi kakhulu intetha ke lo ke ephuma phaa kumqeqeshi welizwe lelo Mzantsi Afrika phaa uHugo Pros umqeqeshi weqela ke lekhaya izathu uArthur Zomthekena ke xa ebethetha ngale ndaba wathi ke eweke uzasihlonipha ke isigqibo ke somqeqeshi wesizwe phaa uHugo Pros ngoba ke uthi yonke ke into eyenziwa uHugo Pros phaa kwibafana bafana bona ke bengabaqeqeshi balapha ke eMzantsi Afrika bele ke bam khase bamsupport uthi ke akazomphikisa uzasirespecta ke isigqibo sakhe kodwa yena enguArthur Zwane uthi ubona uMaart noko ungiyena mdlala ophakamise kakhulu phaa kuqela lakhe ke lekhaya izathu uthi futhi ke udlala ngokuzimisela umfana omthala kodwa bona bengabaqeqeshi ke beqela lekhaya izathu sibazozama ke ukuncedisana noMaart bathethe naye bambeke phansi bambonisa umfana omthala kodwa uthi ke uyathemba ukubana uMaart ke usaza ubuyela phaa kwibafana bafana futhi umfana omthala ke abe nepostini zobaye yakhe phaa kwiqela lesizwe loMzantsi Afrika kodwa ke wagqibezela ngelithi u-1000 yonke ke loo nto yawuxhomekeka phaa ke kumqeqeshi welizwe loMzantsi Afrika phaa uHugo Pros okubana yena uthini na ngoMaart ngoba uthi yena u-1000 kwelakhe icala ubona uMaart eredi ubona uMaart edlala kakuhle kakhulu ephefoma ke ngeyona ndlela esisimangaliso kumqeqeshi ke loo ke weqela ke lekhaya izathu sedefenda ke i-midfielder yakhe phaa uMaart endweni ke phaa kwibafana bafana nani ke baphulaphulikani ke ningene nisto kubana ke nina niva njani ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.